Jesu, panzvimbo yangu, panzvimbo yangu mambo. Jesu, panzvimbo yangu, ndinzwirei hosisi. Jesu, panzvimbo yangu Mwari, panzvimbo yangu mambo. Jesu, panzvimbo yangu, ndinzwirei. Vachidegetera nezita rangu mambo. Jesu, panzvimbo yangu, ndinzwireiwo sisi. Vavanoenda kuzvikuva nekuda kwezita rangu mambo. Jesu, panzvimbo yangu, ndinzwireiwo sisi.
Panzvimbo yangu, ndinzwirei.